koda piny Twech duto biro kulore ne
Epoka yudo nying moro maloyo na Yesu kingi
Yesu kende nying maloyo nying te
Joheta luoro nying no nying more songi mana
Yesu kende nying maloyo nying te
Ochero nyanya iro lungo lazaro uko aelie
Yesu kende nying maloyo nying te
Yesu, buori oro chunje,
Aleluya.
Karomba maripa saka